kataku y estaba tu fajolo, ay papá y tu tama, mamá y tu tu. Aho e tu e, ay ano fu, oi kanoloto e hau. Koe hau o e tu fuwa, kakoe la aho no. Tapu ke kuini fe kuku o tonga, koe fare o ha apu heo. Tapu ke faa la lagi, toko e pare mia o tonga. Koe tala fatatu kakato e fuwa, ku atoi hono o tala e mua o tala. Pea ka iai hahe o la kaha, koe tala no aula ia e hia i whanakaka. Tuku ke ata ai whaka ki e kameina o hono ata. Koe te unata o roma o Miss Bake Tarifora o USA, koe te unata kala o kutui o pia whakamaku ki e ngatu tāruni. Koe ao ka kala ia e te whakawhae, me he fukumaka o whotu moko, baka hoko pā. Ka me he he fukumaka ko whereku nā, ka ko hono ngatu tāruni, na e ngau hia e te whakakui me he whotu moe moa. Koe mua kala o e Miss Bake Tarifora o USA, koe heru o Piloreu, o tāwani ai o e whakaotisia, whakamana moana. Pea tui whakamau ki ai o hono nusi whakaotisia. Ko hono te teki, koe whakaotisia, fungani he nara. Ko hono kahoa, koe mehe he nara. Pea ko hono kure koto, na e kufia e te whakawha e tamata, me he whumalaurea, koe tukua ka hea. Ko hono koto, koe sisi whakao o kata ata, fungani whakaotisia. Ka mohono pesa ni mā moe pa e, koe whakaotusia tui whakamaku ki he ngatu tāruni. Na e tui mō ngā kotoa ai te ua kukala o losa aho hako, ki he kawhewhine, me he api, ko mata moana, me he kolo kakala, koe pāre pāre o te rea ni la pā. Koe rani ka kuruma koe misahake tari ko la USA, koe tala kukua koe kawa, koe kawa ni tua, koe kalapu, faa o te lua, me ina paha. O pasu si mai, Miss Losa Ahohako.
Thank you. Rosa Carvalho, Simbolo California, USA. Kepala Bifauri.